Yabona kubalulekile ukuba umzali wazi imininingwane eyiqiniso. Hayi lento lela. Futhi kakhulukazi la kuma social media endleleni zokuxhumana. Hayi cha 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 cha. Hawu abantu badlala ngathi manje. Hawu ngeke. Sawubona. Eish, esikhathini samanje kuyaye kube nzima ukuthola iqiniso ikakhulukazi emithombeni yokwexhumana. Uthola lokho, uthole lokho. Ingakho kubalulekile ukuthi ucwaningisise futhi uhlolisise ukuthi ngempela kuyiqiniso noma amanga nje. Ngoba amanga hey aletha ingcindezi nokukhathazeka kanjalo nasenganeni zethu. Make sizame ukuyilungisa le ndaba. Make senze umzekelo. Akucabangi nje. Mhlambe ufuna ukwazi kabanzi nge-COVID-19. Sebenzisa le website yakwa UNICEF. Lapho uzothola imininingwane ephelele ehloliwe futhi hayi amangamanga. Yebo. I-COVID-19 ziningi iindaba ezahlukahlukene ezamanga neziqiniso. Ingakho kubalulekile ukuthi usebenzise imikhakha enjengabo UNICEF. Uma usizizwa ukuthi ukhululekile, hawu, ungatshela umndeni wakho kanye nabangani bakho. Wazi ukuthi kubalulekile ukuthi uwazi iqiniso namanga. Sebenzisa indlela elungile ngaso sonke isikhathi. Isayochata ney'ngane zakho.